Tai hua e whakaoioitia ai te ao hākinakina o ngai mātātahi. Kua tōpū atu ngā apataki o ngā hākinakina matua e rima o Aotearoa mai te futupōro ki te poi tarawhiti, te whanapoikiri ki te hoki, a tai atu ki te krikiti. Me te aha, kua waitohungia e rātau he waikanaetanga kia hākinakina Aotearoa. E panoni ai ngā tikanga whakahaere I ngā hākinakina a te hunga rangatahi. Ko te ahuahu I tētahi aratākoro hou, te whai.
They wake up, they're connected to their peers from the moment that they wake up. So what's really important for a kid is when they go and participate in sport, that they're around their mates and they're having fun.
Hei te tau hou rere ai ngā pānui whakatairanga I te kaupapa, kia tai atu ai ki ngā kaiwhakaawe matua I ngā taiohi arā ko ngā mātua me ngā kaiako ēnā.